Poverty taking place. We need to improve our being skills, Njaya. As Namali.
Hey, yeah, man. Life is too sweet, say ting in the babayo.
Kash, ish, ish. Marazi, nine. Kwa Mama Nells. Kwa Melrose. Kudliwe cheese lapaya.
Cheese girl, cheese sister, cheese mommy. Kune mali lapha. Semanje sizangena kanjani ngoba sebasibadele phela. Ende kudala sibhizi sibahlukumeza se sizangena njani.
Khululeka.com. Uphethe u-anti wabo unile. Kumele ngimjabise njengo-Spiderman.
Peter Parker.
Peter Parker.
Uphila Parker, man.
Hey! Sure, the land, man, you have to stay for it, man.
Don't.
So, by Javis and Jim or Peter Parker.
Selanje, when I'm out to some Javis and Jim or Spider-Man, Auntie Wakon, Nelly, Tolegan Jan, Jelami.
Yabona, Aunt Nelly, Jam, in promise into his nag, into his kalagas.
Nice things.
Maleke Remchan. Finger licking good.
Yeah, so,
selling a 3.5. Ni spend a kuye as ni 5,000.
Oh, ngine mfana wami unezingudla lapha singayothenga lama present.
Okay.
Sema simthengela lama present uyamanika.
Shavula njaya.
Ungena nga ungena ndlini.
Shavula njaya. Yabona wena?
Yeah.
Shavula njaya.
Ngibatshelile uma bangafuni ukuyikhipha sizaba gunda imeso yangazi.
Thank you.
Lapha kaMama Nells bagullible. Gullible, jollible imali yethu.
Ngurandela. Msebenzi yami izangilandela.
Shavula, shefa bevalile.
Shavula.
Siyabalanda.
Njaya.
Sazi.
Sisonke.com.
Manje kanti. Mara musithina sivulile igcathulo. Mara manje ngithenga igcathulo 2 weeks ago.
Lezo sithengele zona ziphumile fashionini.
Fashionini? Nendala ngefashionini?
Phela vele sithina sibe relevant.
Angeke nidle izinyathelo. Therefore, angizithenganga ngcono ngithenga igroza 2 weeks ago indlulile abantwana bami banephesi. Kanti unjani?
Uyadina man.
Hayi uyanyanyisa man.
Ufika la wena.
Hayi man uyanyanyisa.
So finish.
Uhlula into encane kanje.
Umama njani ongohlulwe izinto kangaka?
Ezincane kanje.
Yonke into hayi hayi hayi.
No no no. Ngithi abamongezi benza ngcono kunawe. Uthola yonke into ngithi usamandla uhamba phezu kwethu njengabantwana. Ophezu kwethu njengabantwana.
Awuboni wena ngathi inhloko akayisebenzi.
Ayisebenzi kahle iphukile.
Iphukile.
Iphukile. Yiko unganayihlo. Ngoba sisele nonyawo.
Vele
lo ongasinakeke.
Ha? Akasinikezi nuts.
Bridget! Nelisiwe! Yey! Nikhulumela futhi! Nikhulumela futhi! Khipha nje igroza la ibhuthini! Thethezane, thethezane! Nina nijabuleli nakugcine nevela yona! Akabani! Bani, bani! Ninjalo ba! Nani ninjani ba! My baby.
Daddy. awusajabulanga nje. Ubekwa yini la dada?
Ngiyathandwa.
Ngiyathandwa.
Get a gift. Dante, you get a gift. Everybody gets a gift. Woo, Bantana baby. Bakalo ko sa gin patelen. Is it a tuno? Ang ikli palang ang geda. Gig patelen nanti. His cell phone. One for you. And one for you.
Oh, thank you.
Oh, set all of that. Now, what did you want?
What did you
want?
We meet again, family.
Meet again. Yin, Dad. Nelisiwe, awukage zwanga ye.
Abantwana bam lapha.
Kanjani?
They call me Daddy. Mama Nells.
Awukhathali ne. Uyayithanda le address.
Family bond.
Angibondini next now. Bajuju. Why manje?
Zibambe. Rest yourself.
I brought you here ukuze uzobona umndeni wami and now ngathi badangele nje why
ncane nawe wasifaka enkingeni
banuka mina labantu bangikhanna Randela
ayikusinde imali yami
ngiyambona makanje impejile
mara bacho
khumbula le 3.5
ya mara mosi
funi imali yami
aha bacho jo dade wothi inhleko into yakho le no Randela luyophelelaphi ye Bongamboni umgulu kodwa lo jamela. Speed trap lento le. Bongayiboni ukuthi ispeed trap. That's why ngikuthengele iphone ngisho. Ngikuthengele iphone ukuthi upgrade ke. Ngabe ngikuthumele iMMS usinesithombe sinokujuju. Manje wena uphethe iphone yami zuka lela. Ay. Ngayenzi lento ngathi fault yami iwa. Hawu. Bajuju.
Sakwenze njani?
Understand? Bajuju. Bajuju awenzi sense. Bajuju.
Understand again.
Bajuju. Kodwa 3.5
bajuju. Nika ndizinto zakho. Yes, thathe
nazo. Hayi, hayi, hayi. Ningazongidayela.
Hayi, bajuju. Ufuza mina ukudakwa nina? Hayi, ningazongidakela. Ngifuna ezintsha. Niyazi ukuthi angithandi izinto esebenzile, man. Zisebenzile. This is expired goods.
I need brand new money, man.
Na ufuna imali yakho nje imalini?
Ufuna 5,000. Yeah. Today I'm feeling generous and it's your lucky day.
Manginibona ufuna imali yami.
Mara bajuju.
Ngivala mehlo, mangawavula, ngiyanibona ufuna imali yami.
Ngale mstophe.
Bajuju, khamba ke khamba. Bajuju.
Ngani ungabuye kahambe?
Yazama. Yazama. Bemtshele something. Ngoba nawe.
Semanje nina nicabanga ukuthi la mhlabeni philwa mahala. Cabanga ukuthi nizothola izinto mahala, nisazobhadala nina, nizobhadala.
Yazi nikhamba ntshona. Ebajuju! Yazi ni dadhe. Wasalubona.
Ma. Yabona ngani wenzeni?
Thank you for watching guys. I hope you enjoyed really hey. But if you want to watch more of our videos, click here. And if you want to subscribe, click here. And then yeah, we'll see you next time.
Yay.
Same place.
Yang chwaela ni nete. Ya tata le camera man.
Tata buti tata.
Mama, we love you, sweet.